phele mafini ithwele iphele isobusa kulomhlaba isophele mafini ithwele iphele isobusa kulomhlaba isophele mafini isobusa kulomhlaba hayi phele mafini ithwele imiqhele isobusa kulomhlaba hayi phele mafini ithwele imiqhele isobusa kulomhlaba Ophele mafini ithwele nemiqhele isobusa kulomhlaba isophele mafini ithwele imiqhele isobusa kulomhlaba isophele mafini ithwele imiqhele isobusa kulomhlaba isophele mafini ithwele nemiqhele isobusa kulomhlaba Okay. Hey.